amata y'ababyeyi urayasize wemeye gukamisha dore uduhaye umwaka nyamibwa we amata ajye nyirungu wakuze uteteshwa n'abakubya ikundwa n'indahemuka basaza ba urabe hose nyamibwa tuzahora tugusura tuziziki kwibabaza umuryango akavuyo kabiharwe uragasize urungano wakundaga urarusize urabe hose nyamwe